Shumari Salum Kapombe. Shibub maridadi sana, ushangai akivifanya vitu kama hivi. Football doctor Shibub amekwenda kudhibiti Eric Yaruzo, alikwisha nyanyuka. Dokta wa mpira kutoka Sudan, Sharaf Eldin Ali Abdurrahman Shibub.